kwethu sayona sithi carry on nalo msebenzi kaNkulunkulu. Amen. We love you as our brother ngendlela emangalisayo. Sibingelele zonke iy'ncebo zikaNkulunkulu abefundisi egameni likaJesu, noma befundisi intombi ney'nsizwa egameni likaJesu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngicela nje noma nje nangibambele kancane bafowethu, sivule amabhayibheli ethu kuMatthew chapter 6. Iyacula leyone katila. Ubabamukazi yena nana. Owanqoba wasifela. Jesu ufanelwe.
Let's get him on the way.